tumekuja hapa na arrangement wetu hapa Mtiso. Tumeshukuru haraka sana kuona wamefanya kazi nzuri FKF Electoral Board na tumeweza kumaliza mapema na tumefurahi.
Kwa wale ambao wamekuwa na doubt hapa na pale, nataka kuambia kwamba leo tumeonyesha kila Mkenya kwamba tuko serious na tunataka kubadilisha mpira ya Kenya.
Okay.